Oh, hallelujah. Hallelujah.
Namhlanje ebusuku aningibingelele egameni leNkosi yethu uJesu. I really want us to take about 5 minutes and pray. Because the enemy ifuna ukuyiqeda le mvuselelo engakaqali. But I want us to take very, very serious. Namhlanje sizothandaza, abakwazi ukuthandaza, ake sithandaze namhlanje. If you are able to come out of your chair, come out of your chair. Sike sithandaze. Sizongena kule prayer okuthiwa yi-warfare. Siyadubula manje. Siyadubula manje. Sizodla izwi likaNkulunkulu kuthulile idolobha lonke. Sithulisa, we silence every spirit. And let's do that tonight. Let's do that tonight. We silence sicknesses, we silence death, we silence, silence our attacks, everything of the enemy. I want us to pray. Sibhekene nama spirits that are very, very, very shrewd. Namhlanje nake sivule umlomo, sithandaze 2-3 minutes. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Libra kasataba, lo propopo sayataba, kura bahante lebezi, libra yadzika, yakama liga chesu, sasikona moindwele, sasikona kofepinayo, sasikona kosiasa sui, sasikona Power of hell, we wage war.
So wonderful to see you on the first night. Amen.
mhlawumbe uma kwafika ngesikhathi ofike ngaso namhlanje kusasa uzofika indawo engekho. And we believe God for the great move. We believe God for the great move. Siyambingelela nonke. Incwadi yezenzo chapter number 4, the book of Acts chapter number 4. Oh, hallelujah. Ayabona ngiyanibona sele yonke la sihamba khona nelokhu nikhona namhlanje sisekhaya, namhlanje sisekhaya. Bashayeleni hlombe umalanga emalahleni every day. Wow, God bless you. Asivule from lesson number 1. Kepha besakhuluma kubantu abapriesti nenduna yethembeli nabasadusi babafikela benengwa ngokufundisa kwabo abantu nokumemezela ngoJesu ukuvuka kwabafileyo. Bababamba babafaka etilongweni kwaze kwaba kusasa ngokuba kwasibuhlwile. Kepha abaningi kwabezwayo izwi akholwa. Kepha abaningi abezwayo izwi bakholwa. I like that. Abaningi abezwayo izwi benze njani bazalwane? Bakholwa. Lithi iBhayibheli umumo wabo approximately kwangamadoda waba kungazathi izinkulungwane ezisihlanu, 5,000. This was a great move. 5,000. Kwathi ngangumbuso kwabuthana eJerusalem ababusi namalunga nababhali babo no-Anase umpristi omkhulu noKaifas, noJohane, noAlexandru, nabo bonke abendlu yompristi omkhulu babamisa phakathi kwabo bababuza bathi, lokhu nikwenze ngamaphi amandla nangaliphi igama na? Problem yabo kwakungamandla kanye nani? Inkinga yabo kwakukuthi babengenankinga ukuthi abantu baphilile, kodwa inkinga ukuthi baphiliswe kusetshenziswa liphi igama namaphi amandla, ngoba sisempini yamandla futhi sisempini yegama. Ufuna nihambe nami namhlanje. I'm not going to be long. You know, zonke izinto ozilwayo, all these battles you're fighting, it's not about yourself. Ngicabanga ukuthi ungazukuliwe nawe ngoba kwenzeni. What abalwa nakho amandla omnyama alwa namandla kanye negama elenza ukuthi wena ube yile nto oyiyo. Ngabe nisebenzise maphi amandla nangaliphi ini igama na? Kona uPetro egcwele umoya ongcwele wathi kubo, nina babusi bezizwe namalunga, nxa sibuza namuhla ngomsebenzi omuhle kaNkulunkulu omuhle kumuntu ogulayo uthi ukuthi yena usindisiwe ngani, makwazeke kini nonke nasesizweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha enambethelela esiphambanweni amvuse uNkulunkulu kwabafileyo, naye umi lo muntu phambi kwenu esindile. Yena uyintshi elatelelwa ibina bakhe eselaba yintlobo yekumbi. Ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimele ukusindiswa ngalo. Kwathi bebona isibindi sikaPetro noJohane baqonda ukuthi bangabantu abangafundile, bayimifunda nje, bamangala, bababaza ukuthi uJesu ukuthi kade benoJesu. Kepha ebona umuntu ophilisiweyo eyime phambi kwabo, babengena kuphika lutho, kodwa sebebayalile ukuthi baphume emphakathini. Balulekana bodwa bathi, siza kubenzani laba bantu na, ngokuba kusobala kubo bonke abaphileyo eJerusalema ukuthi isibonakaliso esiqhamileyo senziwe yibo, asina kuphika lokho. Kodwa ukuze kungabe kusanda phakathi kwabantu, asibalaye bangabe besakhuluma umuntu namunye ngalelo gama. Base bebabiza babayana ukuba bangakhulume, bangafundisi nakanye ngalelo gama likaJesu. Kepha oPetro noJohane baphendula bathi kubo, nqumani-ke nina ukuthi kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kunokulalela uNkulunkulu. Ngokuba thina asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. Babizi lakho liphile. In Jesus' name. Amen. Oh, Jesus. Father, they are done. Bless you. Igama lika Jesu. Namhlanje nasifunda la encwadini kaHezenzo, Acts chapter, the book of Acts, ijwayele ukuthi those abayihlaziyayo bayihlaziye ngokuthi kukhona izinto eziwu-4 noma amandla awu-4 abonakala kule ncwadi. I will not say differently, ngizolandela khona lapho nanamhlanje. Firstly, siyathola Acts chapter number 1 ukuthi lithi iBhayibheli nizokwamukeliswa amandla uMoya oNgcwele esefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami. You will be witnesses unto me. Yes. And I always akusiyona inkinga ukuba witness for him, but uthi you will be witnesses unto me. Ngamanye amagama abantu abazohlangana nani bazobona umsebenzi owenziwe uMoya oNgcwele, bese bebona ukuthi anisajwayelekile nje, but senembethe, senembethe. Banjalo abantwana bakaNkulunkulu, bahamba bembethe, abahambi beze, bahamba bembethe. As a child of God, kwesinye isikhathi you can get into the office, uthi uma ungene office abantu kade behleka bekhuluma, baqede bethule, ucabanga ukuthi bebehleba ngawe, kanti abahleli ngawe, bathuswa yinto oyembethe. Sometimes we look down upon ourselves. Sesiye siyithathele phansi, sicabanga ukuthi sifana nabo bonke abantu. Asifani. ukona bangakafike eGolgotha kodwa khona sebebuya
Jesus
eGolgotha so as far ongakafiki eCalvary akafani nosebuya eCalvary so amandla oqala amandla kwaMoyingcwele nizokwamukeliswa amandla Acts chapter 1 verse number 8 but uma uzoya encwadini ka-Acts chapter number 3 sithola umuntu owayekade elimele uhlangothi the whole side lalikade lifile lithi iBhayibheli eza njalo ahlale ngasemnyango omuhle acele kwabangenayo ukuthi bamuphe imali noma bamuphe okungamsiza for that day because into ayefuna wayefuna anything to take him through the day. Kodwa ngelinye ilanga bavele bahlangana noPetro noJohane ezongena kuwo lo mnyango. But what baye babheka lithi iBhayibheli wethemba ukwamukela okungconywana kunalokhu ajwayele ukukwamukela. But lithi ke iBhayibheli oPetro noJohane bathi look at us. Sibheke. Sibheke. Behold. Ugatina. Ugatina. Uyabona in Greek. Uma bekhuluma ngalawo mazwi. Athi expect something from us. Expect. Lindela. Into ongakaze. Uyithole kwabangena kulo mnyango. Namanye amagama. Uzokwamukela into ongakaze uyamukele okungekho umuntu wakofarisha yona kwase kodwa ngishumayele ngithi the great offer the great offer the great offer uma bek expect something that you've never seen babesho ukuthi namhlanjena yilanga lakho lokungatholi something that will take you through the day but ukuthola something that will take you through your life into esizokunikeza yona izokubambe ekuseni ibambe ibambe kuleli viki ibambe next week ibambe next month ibambe next year ibambe izokufuna Jesus Christ izoyithola namhlanje akhuluma njengalo muntu sengikhuluma ngomuntu ohleli la ukuthi khona into there is a great offer for you kukhona into ozothi uma uyithola la ophuma uhlela ukungene izinto zizimbi the great offer lihlale phansi kancane iBhayibheli liveza ukuthi wathi uma esho njalo ethi sibheke wayesethe silver and gold have I none. Ngiyacabanga ukuthi la kuye ngaphakathi kwathi kwehla ngoba wayecabanga ukuthi laba bebejwayele ukunipha amashumi bebejwayele ukunipha o-100 mhlawumbe bona bazonginikeza ama-1000 basebethi igolide nesiliva anginalo kodwa lokhu esinakho sizokupha khona basebethi agameni
Jesus
likaJesu
haleluya
akahamba uhambe akazanga ukuthi leli gama liphephe into enamandla kangaka lithi iBhayibheli wathi ebabhekile bambamba ngesandla bamphakamisa lithi iBhayibheli waqina
amaqaqa
iBhayibheli wahamba wagijima wayivame ukuthi uma ifika enkonzweni ame mnyango kodwa ngaleli yalanga wangene gijini ngoba le nto ozoyithola namhlanje izokungenisa endaweni ongakaze ungene kuyo ya imsaka angivele ngidiklere power takes over, the programs of men are suspended. One can whom? Kwabuso munye ngapha wotaxiye ndona okadecela imali eminyango uphendula ngapha wathangazi kodwa ufana naye wayeseyajika yena wapheka lapho ngibuye. There is something that touches me. Look at my baby. The religious leaders. Sometimes we have got to be careful of those that are enemies. Oh, I'm sorry about that. So, about the leaders. The leaders rose up against, not against them, Abashumayeli, but they rose up against the name. Baphakama against the name and what power. Umbuza bawubuzayo ke lo. Bathi le nto niyenzile niyenze ngamaphi amandla? Nisebenzisa liphi igama? In other words, the religious, the leaders, ababe leader embusweni kaNkulunkulu babe mfuna uNkulunkulu kodwa bengawafuna amandla futhi bengalifuni igama. Ngoba uyabona uma kuwavela amandla uduma luye emandleni, uma kuwavela igama uduma luye egameni. Ngamanye amagama angisakwazi ukuza kithi. Akho glory that can come to me. For 35 years being full time in the ministry, we have a grandchild. Nitimina and Wamge Lutumo. Wamanza.
Luya.
Foot and Wamge Lutumo. Luega.
Jesus.
Foot in the Ophuna Manya Man.
Jesus.
Nekaya. What on second? I don't know what I'm saying. But you know, bazalwane, uma bevukela, babe cabanga ukuthi bavukela ophethe. Becabanga ukuthi bavukela abafundi. Kanti abazi ukuthi bavukela lona. Okay, I mean, really now. Abazi ukuthi bavukela igama. Gugela leli gama aphinde abe right ake muze eDavidto ukhona yini ongavukela leli gama izinto iphinde ilunge lithi ke iBhayibheli beza kubo bafike babona ukuthi abantu babathanda nalomuntu ophilile nangumi khona la evidence yokuthi khona amanye amandla kunamandla ajwayelekile because when the miracle takes place akusuku la okwenzeka khona isima it becomes the evidence ukuthi akhona amandla asegameni likaJesu ukuphila umuntu becomes the evidence ukuthi kukhona amandla aphilisayo uma sithandazela umuntu ephumelela lo muntu evidence ukuthi kukhona amandla amanye amaziwa la emhlabeni amandla egama likaJesu. IBhayibheli ke liveza ukuthi when they came abantu bekhona abapriesti nenduna yethempeli nompriesti omkhulu naye ukhona la kuverse number 6 umpriesti omkhulu naye ukhona beza kuJohane kanye noPeter. Ngiyayizwa majola bekhosi ukuthi something is about to come down.
Hallelujah.
You see uma beza kubo bababuza one question bathi nenze nimphilise ngaliphi igama nangamaphi amandla. Lithi iBhayibheli bathi ke nabo asimbuze. You see ka Israel, I'm about to close. Ma Israel wawusuka uhlakaniphile umbuzwa umbuzo uphendula ngombuzo. Ayezinto ababehloniphela uJesu yikuthi sonke isikhathi uma benibuza umbuzo uphendula naye kwakuyiyona criteria futhi eyayisetshenziswa ukuthi bakhethe the cream of the crops ukuthi uyokhonza endlini kaNkulunkulu because laphana wawungabizwa wawurekomendwa. Okay. So now kwakurekomendwa bani? Bonke abafana uma bezalwa uma sebena about 7 years babeyiswa ethempelini ukuyofunda the Pentateuch first 5 books. Uma besafunda lezi ncwadi eziwu-5 kwakuthi kube khona usuku lwe-examination la khona orabi babefika bebuza imibuzo ngezinto abayifundileyo. Kwakuthi uma umntwana esuma esho yonke incwadi from Genesis to Deuteronomy ngekhanda bese besuma orabi bathi lo ungumJuda wamaJuda umHeberu wamaHeberu bese bebuzwa imibuzo ethe wehluka uma bephendula ngempendulo babeyiswa eceleni uma bephendula ngombuzo babeyiswa eceleni bese kuthiwa uma bemiyisa eceleni bethi ngokabani lona bese yasukuma urabi okade mthwena ukuthi ngowami lo njengoba sebuye ngapha on the right wayengeke sabuyele ekhaya kubo wayesezoya ethempelini njengoSamuel. Lelo Samuel wakhethwa kanjalo ukuthi ayohlala ethempelini ngencaba ukuthi kwakuthi uma bembuza imibuzo naye aphendule ngombuzo. Yingakho-ke la manje bemangala ukuthi ophethwe babazi njengabantu abangafundile kodwa umane babuza imibuzo nabo baphendula ngembuzo bathi kwenzenjani ngoba labantu abahlakaniphile kwenzenjani ngoba labantu abazi lutho yini indaba baphendule ngombuzo. Kwakakho ukuthi kade benenkosi yamakhosi bafunde ubuye osh They looked at the evidence. But I never abandoned Siba Luis. Because abandoned Baba Tanda. 49 evidence. But if there's an evidence, I want to pay this alone. So now, but I never squash who Uba Pamba, Basabeti, Siapella, there's only one. Request that we are making. Nina Wenza got to put in. Nina Kulu Nina Lake. See a tale of a wait. Mutum Savins and Wenz Lel Vusa is Yosh. Got to say tell a lily come. Alina, Alina Andy. You know, the knowledge about this name, it must stop right today. You see, give me about 10 minutes, and then I'm closing now. What is your lalela bani? Jesus. Unkulunkulu noma abantu. Basebenza namazi but ngokuba alikho.
Jesus
emilika.
Hallelujah.
Manje ngokuthuthwela.
Jesus.
Alinike siwe bantwini.
Hallelujah.
Ukuba basindiswe nayo.
Go
I saw four was in the shepherd's bed, but one was in a sling. Little Bible, what you call it? Who's a given a match?
Jesus.
Who's a given a sling? What got on me and is an egg, Mula, Miss Salon Cotto, Miss Salon, Miss Opera,
Jesus.
O Palamba!
Hallelujah!
I shall get it.
Hallelujah!
O Palamba!
Hallelujah!
What my Palamba, Lord
Jesus?
What he? Where do Sagi Minum call?
Hallelujah!
Where do Sagi Minum Javelin?
Jesus!
Where do Sagi Minum Hau?
Hallelujah!
Where do Sagi Minum? Why man is in Desana?
Jesus!
What the part? Even the stones of I don't trust them.
Jesus.
I'm not a man. Ngoba abafundi bakaJesu bahlukene ngathi 3
Open marriages, verse 29:3. I'm closing now. Open marriages, verse 29:3, number 4. Who corner abafun marriages, abafana no Lucas, no Thomas. All who Thomas, he no mundo cure is a useless disciple. Okay. And then I found a high impost of two Bartholomew. Yes, Tabanya Beno, Abamas, who found Doctor Bartholomew. Abamas, you Bartholomew, who couldn't find over there, who found that, who chapter one in the book of only of a fund, Baba Chase. But the one would you? Usukela, Utese Hambanae, Otto, Absacula, Fella Conica Malato. Uthe Christ wakwamgodlela iBhayibheli. You know, abantu nje abangaziwa embusweni. Bakhona khona laba 12 fike emabandleni they are there. Useless. I'm saying it. There are useless people in the kingdom. You see, useless. Because useless. I don't know which way I'm going. This is not that. Useless. Because Utomas is a clueless, but Utpatolome is a useless. Utomas, why cannot chase and has to chase Banbabuake and has in jail and Babuake? As in Luto, this guy was clueless. God doesn't this. Who was his name? Limi Bekuruma. Who is his name? He was clueless. What was wrong with me? Okay. I couldn't walk out of it. And I could call him a prophet. But who could have a worse? Who knows? Oh, Judah. Dangerous. Disciples. Abalindi nje ukuthi uphenduke ubhekele. Hayi bakushaya. Yazi baba uNkulunkulu uJesu kubafundi abawu 12. Waye noJuda yena. Abawu 12. NoJuda. Yabona mina abantu aba 100. Isebenzisa iratio ethi 1:12. 100 noJuda bangaka. Yabona ngayithatha uyise kumfundisi le. Yes, I'm all the office was the better. So, on the lazy 7 Zach and 17. Dangerous. On the financial cool men, on the financial Sunday, and I said to the one. On the financial Sunday,
Nifuna ban,
Jesus.
Basse, bethi sifuna uJesu.
Jesus.
Kwasho ukuthi bamemeza igama elinamandla.
Oh Jesus.
Lawisa abalibiza.
Oh Jesus.
Ngoba nabalibiza bengafanele.
Jesus.
Jesus.
Hallelujah.
Hallelujah.
Jesus.
As my love is.
Jesus.
Hope lifted upon all our
God.
Have you heard somebody asking a question that where will you spend your eternity? Maukona namhlanje nebusuku nenhlanhla. Cela maukona wena uthi Nkosi Jesu. I need my name to be written in a letter. Thank you, Jesus. God bless you. I see some eggs. God bless you. Promise a cool. See a tender as a match. This will full of it. There's no time like this. There's no time like this. And then even palms is under them, you try to just steps and come to me. Come to me, I want to pray for you.
and I give you the funeral. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Palm Sunday is under the same zone, as a sign of surrender. Nishola Mazanga, one little cost chase. Namchanja soup. In the Zuinis Vilako. Utanika Lika. And the niggas you ever do. Ugubas in this way. Baba Siabo. Uguti, Ika Malako, Nepala, you see you. Baba, so when you get you to Uguti, Namstanje, if you let his way out, if she's your Lomo army, Niabuoma, what we go, Namsendis, what be no yami. Sibele namhlanje ngizokukhonza ngikulandele impilo yami yonke funa isodole cela uthandaze bayede nkosikazimulo bayede nkulothi ophilayo ngegama likaJesu sibafihle egameni ebusuku babathi ungcwele nayile mphefumulo oyithekele yona ngegazi lakho Kamelika Jesu, sibanikela kuwe namhlanje busuku, baba thongwele kamelika Jesu, bafihle labo bongcwele, kamelika Jesu, sibakhuphulele kameni, sibanikele kameni, elinamandla igama lika Jesu Kristu wase Nazareth, abayokuhlehla laba, abayokubuyela emuva, kodwa bayokuma, sifike kuwe, in the wonderful name of Jesus. Malume kuthubo obothophilayo in the name of Jesus wena unqobileyo wena namandla onke ngeke sisuke kuwe siyohlala kuwe sazise sithumisa amandla egama lakho igama lika Jesu siyabonga baba in the name of Jesus let us say amen singashaye igama lika Jesu isandle inkulu tonight Hallelujah.